Kanye la ku Twitter, iTeam Khaya Arts yalithanda kakhulu. Mwah!